Ko te ngako o te kaupapa Tuia, he whakakotahi I ngā kahika o te motu ki te tohutohu I ngā Māori pito matanui ki ngā āhuatanga o te kaiarahitanga. Mai rāno I te tau 2011, e kua tautoko te kahika o te whanganui ātara I te kaupapa nei. I kōreroa Eruera Rerekura ki te kahika nei ki a Justin Lester, rāua ko Tupara Pita I te rā nei.
Nō te taenga mai o te tono, kāri ia I te tino rata ki te kaupapa nei.
Initially I actually said no. And then after took a little bit of convincing and explaining what the kaupapa was and what it was, what the program was about, then I slowly got into it and then spent an awesome year as part of the program.
Ko te tino whāinga o Tuia, he whakawhanake I ngā taiohi hei kaiarahi moa pōpō mā te mahitahi ki ngā kurumatua.
There's a specific focus on Māori youth and finding individuals, not necessarily who have performed at the highest academically, not necessarily the most popular person in the class, but they've got a real willingness to get involved and to serve their community.
The program itself brings together rangatahi from around the country to spend time together to learn about themselves and about each other. So that's one of the highlights, is about connecting with all these other rangatahi that are doing awesome things in their community.
Hi oi, e pirangi ana te kurumatua nei ki te whakawhānui ake I te kaupapa.
We've enjoyed working with the rangatahi since 2011, and to see them grow from year to year, from when they come into the program, the engagement they have with other youth, Māori youth around the country, the community service projects they undertake, it's been great. So we're going to take a couple of rangatahi this year and make sure we grow it.
Ngā kurumatua e poipoi ana I ngā kaiarahi mua pōpō. Iriwere Rerekura, Te Karere.